Thabal Faraaba Ahinda Nanna Neegam Dara Kukkiva Meeche Meerokun Thabal